Thank you. ta kasance kenan manyan baƙi da suka zazzo gaisuwa wannan jiha ta mai albarka domin taziyar ɗan masanin Kano.